Molweni kwakhona. Apha sinikwe uxanduva lokuba sisombulule i-linear equations ngokusebenzisa umgcamanani. Sinikwe imizekelo emibini ekufuneka siyisombulule. U-5x simdibanise no-3y alingane no-7 kunye no-3x sithabathe u-2y balingane no-8. Into ekufuneka siyenze ke, xa kuthiwa masisebenzise umgcamanani kufuneka sifumane ixabiso lika-x kunye nexabiso lika-y eliza kuthi icala langasekhohlo nelangasekunene lilingane phaya kulaa mzekelo wethu. Into ekuza kufuneka siyenze ke, kuza kufuneka siqale sibeke laa mzekelo wethu wokuqala phaya kumgcamanani wethu, siphinde sibeke nowesibini. Ukuze sifumane onke amaxabiso ka-x kunye naka-y, sakugqiba sifumane inqanaba apho imigca yethu idibana khona, kuba kulapho ke siza kufumana khona isisombululo sethu. Makhe siqale ke ngalaa mzekelo wokuqala. Sino-5x simdibanise no-3y alingane no-7. Zininzi ke indlela esinokuyenza ngayo le nto. Umzekelo, besinokuwabhala lo mzekelo wethu ngokwehlobo lwesilophu, okanye nje sityumbe amanani esiwaqikelelayo ukuba angasinika isisombululo. Masizobe ke indawo apho siza kubeka khona amanani wethu esiwaqikelelayo. Xa ngaba u-x wethu enoba ngu-0, u-y wethu angaba ngu-7, simahlulele ngo-3, kuba siza kuthatha u-0 simbeke endaweni ka-x, sitsho sishiyeke no-3y olingana no-7. Sahlulele ngo-3 macala kwi-equation wethu, sishiyeke nje no-3 simahlulele ngo-7. Ibe yimpendulo yethu ka-y ke leyo. Xa sahlulele ke u-7 ngo-3, loo nto isinika ukuba ngaba ulingana no-2,3. Xa ngaba ke ngoku masithi u-y wethu ebe ngu-0, siza kushiyeka nokuba ngaba sino-5. U-x wethu ulingana no-7, simahlulele ngo-5, kuba endaweni ka-y siza kubeka u-0. Xa siphinda-phinda u-0 ngo-3, siza kushiyeka nje no-5x alingane nala-7 ukweliya cala langasekhohlo. Sahlulele ngo-5. Loo nto isinike ukuba ngaba u-x wethu ulingana no-7, simahlulele ngo-5. Ibe sisombululo sethu sika-x ke ngoku eso, kuba ngaba u-x wethu ulingana no-7 over 5. Loo nto ke ilingana nokuba ngaba ngu-1,4 xa sisombulula u-7 over 5. Masibeke ke ngoku phaya kumgcamanani wethu iziphumo zethu. Sithe u-x wethu ulingana no-0, u-y abe ngu-7 over 3, loo nto ilingana no-2,3. Siphinde apho u-y wethu angu-0, u-x wethu ulingana no-7 over 5, loo nto ithetha ukuba ngaba ulingana no-1,4. Xa sidibanisa ke ezimpendulo zethu ngomgca, uza kusuka ngentla phaya ekhohlo uze unqumle phaya ku-2,3 kwi-y intercept yethu, uhle uye ngasekunene ufike unqumle ku-1,4 phaya kwi-x ezizi yethu. Sibe ke ngoku sikwazile ukubhala i-equation yethu yokuqala phaya sayibonakalisa ngomgcamanani nanjengoko besibuziwe kumbuzo wethu. Makhe siphinde ke ngoku sijonge ukuba ngaba singakwazi na ukuwenza lowesibini umzekelo. Kulo umzekelo sinikwe ukuba ngaba sino-3x size sithabathe u-2y, iyonke loo nto ilingane no-8. Xa ngaba ke ngoku sinokuthi u-x wethu ulingana no-0, u-y wethu siza kumfumana ngokuthi sibeke u-0 phaya endaweni ka-x, sitsho sibe no-3 siphinda ngo-0 sibe no-2y olingana no-8. Siphinde ke ngoku sishiyeke kweliya cala langasekhohlo no--2y olingana no-8, sahlulele ngo--2 macala loo nto esisho ukuba u-y wethu ulingana no-minus 4. Sibe siyifumene impendulo ka-y, siphinde sithi kwakhona xa ngaba u-y wethu elingana no-0, kodwa maqala siyibeke phaya kumgcamanani wethu le nto kwenzela uba singayilibali. Sibeke phaya ngezantsi kwi-y intercept. Xa sithi u-y wethu ulingana no-0, u-x wethu siza kumfumana ngokuthi sibeke u-0 endaweni ka-y. Sitsho ke ngoku sibe no-3x, kuba u-0 xa simphindaphinda ngo-y uzasinika u-0. Sibe sheke no-3x ulingana no-8, sahlulele ngo-3 macala, sisheke nokuba ngaba u-x wethu ulingana no-8, simahlulele ngo-3. Xa sisombulule ke le nto ilingana nokuba ngaba ngu-2,7, siyoyibeka phaya kumgcamanani wethu. Makhe sizame ke ngoku ukudibanisa nalo wesibini umzekelo wethu. Umgca wethu ke uza kusuka ngezantsi phaya ngasekhohlo, unyuke unqumle kwi-y intercept yethu phaya ku-minus 4 uye ngasekunene, ufike unqumle ku-2,7 phaya kwi-axis yethu uye phezulu. Siyabona ke ukuba imigca yethu idibana phi na, masibeke ichaphaza apho idibana khona. Kulanda kulapho siza kufumana khona isisombululo sethu. Xa sijonga, imigca yethu idibana apho u-x angu-2, u-y angu-minus 1. Loo nto ithetha ukuba ke ngoku zizo izisombululo zethu ezakuthi zisombulule yomibini eza equations zethu xa ngaba sifuna impendulo yethu ngokwegraf sibe siyifumene ke ngoku. Kuza kufuneka siyivavanye ke le mpendulo ukuba iyo ngenene na. Siqale phaya kumzekelo wethu wokuqala. Phaya kumzekelo wethu wokuqala besino-5x simdibanise no-3y alingane no-7. Xa sibeka u-2 endaweni ka-x siphinde sibeke u-1 endaweni ka-y, iyonke loo nto ilingane no-7. Xa siphindaphinda u-5 ngu-2, loo nto isinika u-10. Xa siphindaphinda u-3 ngo-minus 1, loo nto isinika u-minus 3. Xa sithabatha ke ngoku u-10 ku-minus 3, loo nto isinika u-7. Ibe iyo ke ngoku impendulo yethu yokuqala. Sibe siyifumene ukuba ngaba ngenene u-2 no-1 usiso isombululo sala mpendulo yethu yokuqala. Xa sijonga eyesibini, sino-3x sithabathe u-2y, yonke loo nto isinike u-8. Xa sibeka u-2 endaweni ka-x siphinde sibeke u-minus 1 endaweni ka-y, yonke loo nto ilingane no-8. Xa siphindaphinda u-3 ngo-2, loo nto isinika u-6. Siphinde siphindaphinde u-minus 2 ngo-minus 1, loo nto iza kusinika u-2 o-positive. Xa sidibanisa ke u-6 no-2, loo nto isinika u-8. Loo nto ithethe ukuba nale yesibini umzekelo uyakwazi ukusombululeka ngala manani siwafumene phaya kwigrafu wethu. Sibe ke ngoku siwuphendule umbuzo wethu kwaye nempendulo yethu ilungile, kwaye ilungele yomibini imizekelo yethu ephaya ebesiyinikiwe kumbuzo wethu.